uyu wa gatanu igenekerezo rya 2024 munyonyo 2023 ishyirahamwe OLUCOME ryaratunganije uruganda rwo gushyira habona ivyigwa byakozwe n'umwigisha akaba n'umuhinga muri kaminuza y'u Burundi Prudence bararunyeretse ku Butare mu Burundi arerekana neza imvo ku mwimbu uboneka mu ico gisata
imvo je nibaza yuko zihagaze mu itunganywa y'igisata nyene ubwacu hanyuma rero imvo ya mbere novuga ko ibifatiye ku itunganywa ry'igisata hamubwo uti dutunganije igisata ubu kuva uyu mwaka gushika ryari ico bagitunganije gute twocongereza ubushobozi gute kugira ngo ishobore guterera bashobora bati peyibe nibyinjire mugabo utatekanije nyene ibyo bintu bizoshoboka aha rero ndashobora kuvuga nti mu bijanye n'amategeko amategeko y'ingene ico gisata gikora ameze gute ibijanye n'ubuhinga muri ico gisata bumeze gute ibijanye ababikoramo bafise ubuhe bumenyi bafise ubuhe bushobozi kugira ngo bafashe kugira iyo ico umuntu aba yiteze gishoboke hanyuma hariho rero n'ikindi gica kijana nibijanye n'itekanwa y'ibyo imwe two kwita uko intwari imeze governance ni bya corruption iyo bavuze ko haba nka fuite minier cyane hakaba fuite de recette ico o ni kimwe mu ntamba nyamukuru gikomeye gishobora gutuma amahera yateza kwinjira mu kigega ca leta bari biteze atinjira ariko umuntu aca abanza no kuraba mbega igisata kirimo bande kirimo ababikoramo bafise ubushobozi buhe ufashe babandi tuzi bimba banyiho ari mu misozi ukabitega ko byinshi hariho uburyo utoronka nkuko baba bitegekanije biraye kugira bishikiwe ko nuko hoba igisata casubiwe mu bushasha cha hawe ingubu zikwiye kugira ngo gishobore gushika kuri urya mwimbu atari uko tuzi gisano gitunganijwe uko uno munsi mu by'ubutari bimeze byogorana hanyuma ku by'amategeko n'iby'amategeko navyo birajamwo ingene amategeko abameze mbega aya mategeko dufise arashobora gufasha ko ubutare ushobora kuzozana umwimbu ukwiye amakontra dusinya n'abaza n'abanyamitahe baza bimeze gute amategeko hari aratuma abanyamitahe baza bakwiye kandi aratuma n'abaje nabo baheza bagatanga umusaruro uko bikwiye igisata cy'ubutare cy'uno munsi kigizwe hanini na ba banyagihugu bato bato bimba amakoperative abo nabo ubushobozi bwabo bure naho ugarukira tukaba twifuza yuko icashobora gufasha nuko haba ico twita petite mine grande mine hakaba amahinguriro akomeye hakaba ashobora no guca yongera ku kindi gikomeye la transformation locale y'ubwo butare bikabera hanyuma bikongereza umwimbu bigatanga n'akazi aho birashobora gutuma amahera yoduga aduga
leta ngo yokora iki kugira ngo hashobore kuboneka umwimbu ushimishije
cyambere yokora no guhinyanyura amategeko ari nabyo ubu birimo kuva na kera hagumye hazahinyanyurwa amategeko uko igihe kije hazanana n'ingorane bijanye ubu rero nk'ubu amategeko araheza agasubirwamo hisunzwe aho igihugu kiba kigeze n'itegekanywa ry'ubutunzi kiba kirimo ikindi nuko cha gisata giheza kigasubirwamo neza kigahabwa n'ingubu zikwiye nkabijya twavuze ko huboneka amahinguriro hakaba ibituma hashobora kuboneka amahinguriro akwiye abakora muri ico gisata haba ku rwego rwa leta canke abandi bakaba bafise ubumenyi bukwiye kugira bashobore kubikurikirana haba mu byo gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'amategeko mu gukurikirana ingene ibikorwa ku rubuga bimeze hamwe n'ingene ikoreshwa ry'amafaranga ava muri ibyo by'ubutare itozwa n'ikoreshwa bigenda
umuhinga Prudence bararunyeretse aravuga ko hari hagahaza mu gisata cy'ubutare
agahaze kariho ni naco gituma mubona na leta iheze kiyumvira yuko hohindurwa amategeko hagahindurwa ibyo byose byofasha kugira ngo ico gisata gishobore gufasha bikwiye muri ibyo novuga yuko bariko baravuga yuko ibijanye na governance ibyo by'amategeko muri ico gisata urabona ko biza bigasubirwamo bijanye na transparency gukorera ku mugaragaro hamwe umwe wese n'umunyagihugu abikeneye abona uko biriko biragenda gukurikirana ubutare kuva bwimbwa kushika bushoke ingene biriko biramera ingene amafaranga ategeza kuva mu bwo butare agenda atogwa ingene agaruka akakoreshwa mu migambi y'iterambere ivyo byose nibibazo biba bikenewe kandi na leta yerekana ko ifise intumbero yuko yicarira muri ibi biriko birakogwa muri politique miniere muri code minier harimo ingingo zerekana ibyo bintu zikaba gategekanya ningene byokogwa cyane cyane muri politique miniere ibyo bintu biravugwa cyane kuko barerekana ko ari intambamye nyamukuru ziri muri ico gisata.